surumada to pito na yung kalimada adunungo ni farma.
Thank you.